Marianne Faithful. Marianne Faithful. Marianne Faithful. Marianne Faithful. Marianne Faithful. Marianne Faithful.